make it back today, but I'll be back tomorrow. I hope you could. And ngiyakuthanda.
Kujala ngizisondeza kuwe. Kujala ngizama ukukubonisa indlela engizizwa ngayo.
Tell her what's the good to you.